ndababaze urashika mu kimva kuvyikiyuzwa gukubaka
reka shaho gwa mbere banzira utuveko amashuri tuyaheze ibyo kubaka tuzobyumvira hanyu
umviza ndababwira umugabo wanje ubwa mbere nze mufata nk'amata kandi amata y'abashitsi yatanje ndamukunde ndamusonaje nongere ndamwubahe
reka nshuti nibanga nabariyo bararira
umvize ndabwire je ndabivuga kubera nzi yuko ndabishoboye kwanza je njenyere kandi yo top nareka kutabishobora
kizawushaniko uzi ko byashiki yarise
karekasha urya rise yari umubona kwanza ngaka ku ishuri barazi yuko je we mara umubona gute canke mu ndabantu bwoba
turayibona gute yo top mugabo tuze bibona ni hagera kuko abantu nkamwe murakunda kugira ingorane
Thank you.